inama yo kurabira hamwe uburyo bukoreshwa mu gushikira amafaranga y'ikigega mpuzamakungu kijejwe ibidukikije yatunganijwe kuri no wandwi imyandagaro ku mugwa mukuru i Bujumbura ikaba yahuza abo mushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'abo ku cicaro gikuru cico kigega kiri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama ikaba yari yitabwe kandi n'abo mu mashyirahamwe yigenga akorera mu gisata cy'ibidukikije hamwe n'ibisata by'ishyamwe mpuzamakungu ONI. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Emmanuel Ndorimana avuga ko uburyo butangwa n'ico kigega kijejwe gukingira ibidukikije bufasha mu bitari bike hano mu gihugu cy'u Burundi.
Ubushikiranganji bufatikanije n'ikigega mpuzamakungu kijejwe gushyigikira imigambi yo gukingira ibidukikije twatunganije ibiganiro byahuje abantu bose bashobora kuronka ubufasha cyanke mu rurimi rw'Igifaransa financement bahawe n'ico kigega kugira batunganye imigambi ijya gukingira ibidukikije. Twabwize kubera yuko ikigega cyama cyafashije Burundi cyama cyashize ku mwaka ku myaka ine iheze bashiraho amafaranga atekanije gushyigikira imigambi yo gukingira ibidukikije. Iyo migambi rero kugira uyishike ko ayo mafaranga yo gushyigikira imigambi kugira uyashike ko hari ibisabwa, hariho novuga ibikorwa biketekanijwe kugira ngo ayo mafaranga tuyaronke. Ibyo rero kandi kindi agomba kuvuga ni uko iyo icyo kigega gishyigikira inzego za Leta kigaha amafaranga abikorera utwabo ndetse noneho n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa amabanki nayo nyine arajyamo gukora nk'amafaranga. Nicyo gituma rero twabahamagaye kugira ngo baba aho muri Leta, baba abikorera utwabo, baba aya mashyirahamwe mpuzamakungu atwa twita les agences de mise en œuvre cyangwa d'exécution mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo biyumvire baganire n'abo muri JEF bakore Washington bari ngaho kugira ngo babasigurire kugira ngo aya mafaranga yo gushyigikira imigambi yo gukingira ibidukikije asohoke hakenewe iki bigenda gute. Akamaro ni kanini kuko imigambi ikogwa ni imigambi iteza imbere igihugu, ni imigambi usanga idufasha mu gukingira ibidukikije haba mu guca imikobeko, mu gutera ibiti, ikaba cyakane mu muyagankuba. Nkuba hari projects zishyigikira mu shikiranganyi mu muyagankuba, na transport kuko muragize iminsi mwumva yuko hariho umugambi mu shikiranganyi bwo gutwara ibintu n'abantu iyo bita mobilite elektrike kugira ngo tuve mu ngendeshwa zikoresha ibitoro tujye mu ngendeshwa zikoresha umuyagankuba kugira ngo tugabanye imodoka zisohoka ibyuka bibi mu kirere kugira ngo byonone ibidukikije. Biradufasha kandi mu gisata cy'umuyagankuba ko nabivuze kugira ngo dushe kuronka ubundi buryo bwo gukinjika cyangwa ubundi bwo gukoresha kugira ngo turebe gukoresha ya makara bituma ya mashyamba akingirwa, ya mashyamba akatabandanya dufasha mu kwega umwuka mubi uri mu kirere gutyo tubajya turonka ntuzenye umwuka mwiza mu kirere abantu bagahema umwuka mwiza ndetse noneho bikadufasha no kuziganya ibiti bizadufasha mu bindi bikoresha murabizi nko kubaza imbaho dukoresha mu gukoresha ibikorwa bitandukanye inzugi intebe n'ibindi byose. Jefu munani yatanguye mu 2022 hariho umugambi umwe uza ugeze kure hari amafaranga amwe yaciye mu mugambi uraho ugomba utangure uri kumwe n'undi mugambi wa banki mwanjya udufasha mu guca mu gukingira ibidukikije cyane cyane mu guca imikobeko mu gukingira isi ndimwa ndetse noneho tuvuze gukingira isi ndimwa cyamwe n'ibintu byo gutuma turiho dutanga ntuzenye ibitungwa kugira ngo haboneka amase yo gukingira isi ndimwa muri rusange no gukingira isi ndimwa. Ngira mwarabonye umugambi umwe PRPB twatanze nka nyinshi cyane rwose hajya harimwo amahera ya JEF hari muri JEF set hanyuma muri JEF witi naho nyene hajya tabandanya hakorwa ibyo nyene haba gukingira isi ndimwa no kubarosa ibitungwa kugira ngo babandaye baronka ifumbire yo gukingira ya isi ndimwa n'ibindi rero irimwo mu gukorera zokorera amashyamba cimeza gukingira amashyamba cimeza cyane cyane n'ahazakorera amashyamba cimeza muyagankuba gukingira isi ndimwa. igitikiri twa cyatanzwe muri Jeff y'umunani ni ntoze nyi bwa mbere ariho bita ama foster niko bayivuga harimo imiliyoni 10 n'igicumi n'ibicumunani hanyuma mu ntoze nyi hariho undi muco w'amafaranga ico bita RDCF angana n'imiliyoni 20 z'amadolari ayo rero n'amafaranga muri kigi muri faz baduhaye ariko arakoreshwa izo miliyoni 20 z'amadolari izo ziri kumwe niwo mugambo wo gukingira isi ndimwe izo mugambo gaze kora cyane uzotangana mu kwezi kw'icyenda.
Emmanuel Ndorimana aranamenyesha ko ubushikiranganji bukurikiranira hafi uburyo bukoreshwa mu gukingira bidukikije butangwa n'ico kigega.
Iki kigega kiratandukanye n'ibindi bigega. Iki kigega ngene gikora hajya ari cyo bita amafazi ubu turi mu cyo bita Jeff umunani harabayeho Jeff ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gatanu gatandatu ubu tugeze kuri umunani muri zo rero tugeze kuri iyo fazi baravuga bati uyu mwaka cyangwa muri fazi tugiye kubaha Uburundi kubaha amahera angana gutya hama rero aya mafaranga bamaze kuba ati tugiye kubaha amahera angana gutya aba haba aho muri leta haba abikorera twabo baca batangura kwipanga rero bagakora imigambi iyo migambi rero bagaca ikorana bakorana najya twavuze ama agency ya Nations Unies turavuga PNUD FAO FIDA na Banki Mondiale ngahe mu Burundi bagakorana uwo mugambi akawutegura neza bagaca bazana mushikiranganje tukabasinyira bo bita Prevocal akabasinyira abasinyiye rero bagacatanga umugambi muri Jeff iyo migambi yamaze gutanga amafaranga bayahubukiranganje ushikanganye nibwo rero buca businya uwo muntu azanye uwo mugambi twamaze kwiga neza ko mugambi uza neza gufasha bene igihugu tukabona kubasinyira bagacatwara muri Jeff hama bakamafaranga ukora ibikoko.